0244-1866-12 and 0244-71-92-30 and 0244-83-22-86. FD, I dread the encounter to mu aja to musa eye.
Angel.
I wish for a bonus here, Apa Honsima Adia San and I, Angel 96.1 FM Swa, and I was so good swa OT. Yet, a news team no assessor and me, or the news from him a day abray. Na Simaka Kra Akaino, a one time waterworks company limited, a brand also, ya Matanasia, minimum ebbo and comwe. Other four would hear me and net and me ding, Eddie Osman Bukari. Na ye ka one time waterworks company limited out of four enye ade a eye ade a meka ne se onte da eye edin a afa osuma na ne tenten ne tietia nyina ene se eye adwuma ku a abepiem ewo oman kronkron Ghana mu adwuma die potea ye die eye se ye de enfidia hodo etu ensuo ya eye boho na ye wiya na ye de afidie asiso e de ama enu ntia kwesi bro ni beka ne se drilling of a borehole enti adwuma ku a abepiem ewo oman mu a Ghana ban agye yan atum ya wa ma ye tumi krata se yen som Ghana fo som pa efa ensuo kwan so ensuo tuo kwan so ya efa borehole adwuma die hu de na je se e ye one time waterworks company limited eno ena ene Ghana ban ahwehwe yen krata mu ahwehwe yen adwuma die mu ama yetumi krata se ampa efri ebre bia atwam ekro bia no ye betumi atubo ho e de asom Ghana ni bia ohia ensuo e wo ba bibia wo te e ba bia wo ye adwuma ene ni akeka ho enu nti one time waterworks company limited ya ye adwuma ku a Ghana ban ama yetumi krata no se wo ne yen e de adwuma efa eye boho adwuma die ho adofo ensura kire esan se adwuma ku enya adwuma ku a seb seb yo eye mfikire bi adwumakuo da bi empenimfo a ewo sa adwumakuo mu no yanim de ana ye nokredie soso edanso ne sa ne ntisa wo eye boho eho nkomodie bia fabedan ye bibia ehaw ewo boho adwumadie ho bia no fabedan one time waterworks company limited adwumakuo na ye nhwe na ye no mbo sa nkomo no kama na ye wie no na wanigie awie wo peye ne sanity ene anwumre me kamfo one time waterworks company limited e de amao ewo angel 96.1 fm ya eye afidikese a ewo kumase abrepo junction se otemika ene anwumre ewo afidikese so a eye osman bukari ena anwumre matenase a mene wo ebo one time waterworks company limited e ho enkomo na boho dwumade odofo e ho nsem de toda ya na aye pinso essence so wanya nipa omunim de ekon kan pa e wo sa boho dwumade mu a anhwe ya na osika wutua no wo ya tua agu se wo boka aye bibia ehu behia se wo boka no e kapre no e preko ha wo boka na enya de a kire wo sa bebo ehu kabim ni se ni ntina me kanfo one time waterworks company limited de amao se e ka boho nko ade afa bedan ye na kakra wanya wo pese wo de tu nsuo no yemra metu etu preko emfa mawo enti eka na wo bɔ no preko ya akyire ommo eho ka bia biem ye de mfidia hodoɔ ena ebetuo san mfidie no ya ye de tuo no ye bɔne asase apampam awura fɔma kwa asase ani ase akotwe nsupa ade aba monten so ye de mfidie atu asase na wie no na ye de afidie ya eye pumping machine sana kosi broni beka no pumping machine e de asisa ensuo no ana amena donko na ya tuo no e de amao enu ti sa pumping machine no ana ebe pumping ensuo afiri amena donko na ya de mfidi ahodo atuo no na a pumpie gu polytank mu afi efiri polytank ni mu a na ba bibia wo hia ensuo e wo efie ho ayarsa bia ho school mu ho factory na wabie no eye adwuma na wo ye ya wo hia ensuo no ba bia wo pese ensuo no bi ko bia no ensuo no bi beko ama wanije awie wo peye enu nti one time waterworks company limited ye odaye na enya ade a obenu ho da biara da na ye kira kwan so enya yira kwan enya den se wo hwehwe enya ade a obebre kra eye tetetetia se kukuo kon no ni nyina ene se osman bukari anwumre metia me no ebo nkomo ewo angel 96.1 fm me yen sentwe ni ya me ya adwuma e wo saa afie ha ha eno ti wi hia me ana wo hia one time panyimfo a wo de bra angel fm fidua yi mu wo ba busasa ohwehwe osman bukari ana abrante na otu ensuo no odofo ha ya na me wo me ya adwuma wo ha sentwe ni doctor kwaku ate ada roma ana ensentwe adwuma me de me hu abehye mu a bosome so a oma me kakran so e de e project ne sa ni nti e fi ha ya na me wo ya me ya adwuma sentwe ni eno ti no so wo hia sa ye tu bo ho emma e wo baabi bia wo wo oman Ghana ha wo betumi anante aba angel fm fidua yi mu wo ba bisasa ohwehwe osman bukari eno akyi no nso wo betumi afrɛ me wo ahoman so ene telephone ye de di dwuma pa eye mobile phone ne sa ni nti mobile phone number sa wo betumi ade afrɛ osman bukari eye 0240 812997 0240 812997 ana fe mpanimfo a omo ewo adwumako me mu baako eye baba boss kena boss 1 aha baba no manu so eye 0243 8416 41612 baba no manu no emu ebe bia wo hia se one time water west company limited yere tu boho e dia ma wo fresa no mesi no achi no ye office baako e wo ofenso kokote sa wo duro ofenso kokote lorry station ho na park kakra kana e wo ho na ye tie ye ayefro ye ye wedding ahodo e wo ho ha ofenso rural bank e wo abrosa tintin bi so e wo ho sa abrosa na se e na e ye wan to beduro ho no bo se ye signboard no na e wo office na nim e bo ho bo yi kakra sa na ye twere esoro no one time waterworks company limited odo fo bo wura ho na mpanimfo fe enu ti enkura atwa ofenso ho ahia bia no mamu ha mo ho emba kuma se kura se mo ba hwe oswa bukara wo angel fm mo timi akọ ye office ba kwa e wo ofenso kokote ho na mpanimfo e wo ho aye crowd a ye no e bebo enkomo sa office kuro ya e wo eye ofenso kokote lorry station ho na no ene doctor kwaku ate na da roma ana wakofa adonko next level energy drink aha sa drink papa we no okoye sanu bon sanu kanti doctor de won se na ni so ade e fe nsan nti e na akwasi gro ni fita ya na hwini tententen wato ni nsan frɛ no se doctor wadwuma so ani nti no adonko next level energy drink a opese we no brabe ye na e wo germany abrochima nti germany ana adonko next level energy drink doctor kwaku oten wakoye ya wode abepim e wo oman Ghana ha wode esun Ghana Ghana for sumpa the sanin ti ukọ eye one time water west company limited officer e wo ofenso kokote na ubenya adonko next level energy drink ni bi ato e wo ho se open mako na ato e abọ agu wo kokọ so ana se open duduo motu akoton ajisi kapuduo agu botom so a ni nyina no ukọ eye one time water west company limited officer e wo ofenso kokote lorry station wona ubenya bi ato e wo ho ama bibia akonkan e di amao abusuafo one time water west company limited ho asema making enya agro bi ena medie eya nibrisem na anibrisem bia anso no ye kan ya na ye de akoma panso etaakire esanse na nibrisem ameka ne se ene se wo kofa obi afrim fikire ba bia so metubo ho ma wa otubo ho ni wie akyena ana ade akyena wo hia no kora na odofo wo befrena se ye den na onfiu ebikura wo befren kwa na enko ebikura no hu na kira kwa kora biem enu ntise wo nyatimato kakra e wo boho na nipa kora no ebetuma wana okofa ne hen okofre ne hen na baba hwa ma ne sane nti na mekanfo one time water west company limited amon ne anyire e wo angel 96 point but die nyina babra die na ye de osman bukari anyire mete ya me no e bon komo angel ha ana me wo ya me ye adwo me ni ba bi akọ ha ya ne bere bi anu me butuo doctor kwaku ate na da roman ti ana ene mete ba bi a me wo ha ya me ye adwuma ya me nyakakra e de tu me butum ne sane nti ebre bia wo hia me bia wo ba ha onsa be ka me e wo fidua yi mu eno so akyire wo betimi nso afrɛ me e wo 0240 812997 osman bukari me number na me de tu dwa yi e ye 0240 812997 ena fe baba de no so e ye 0243 84 16 12 0243 84 16 12 numbers yi mienu ena ebrebia one time water works company limited yedi edi juma enu nti ebre bia wo hia yem bia no to nsa frey ana frey wo sa no mai so na ebeje wo so na ya ba betu oboho no e de ama enye boho bia ne boho se de obi kan ye enye danta bia ne danta wo danta ne de jeta e ba no ha jeta me ka jeta kudi l'argent ha obi be kan ligidi na chese sika no afey wo se kakra enu nti enye boho bia ne boho boho ene de one time water west company limited yedi yɛn fidi ahodo abetu amaw na yɛ wiade afidi asiso emfa ho ne wasaase ne sɛde ɛsetie emfa ho sɛ ofie ne ɛwɔ bepɔ bi so ɛwɔ abotan bi so ɛwɔ afanwiam ana wo hɔ ne ɛyɛ clean ana wo hɔ ne ɛte sɛn baabi bia wo wɔ yɛ ɛyɛ ɔman Ghana hankoa de to nsa frɛ one time water works company limited emfidi ahodo yɛde tu bo ho ne dɔso ne sɛ ne nti yɛ ba wasaase ne so a wasaase ne baabi a ofie ne wɔ no baabi a wo factory school hospital ne wɔ no ɛhɔ ne bɛkyerɛ yɛ afidi kura yɛ de tu nsuo no maw na yɛ de pumping machine si suma wa ɛbɛboa wa afebɔ ama wa yusu wa wua gya hɔ ama wo ma bɛ yusu onananom onanankanso anom ɛbɛbɛ yusu de same boho awua gya hɔ ɛsansɛ adepa de wo yɛ na wa yɛ ne preko ɛbɛboa wo ɛwɔ mfie dodo a wo bɛdi no wasaase so kɔpem wo nanankanso anyina akyi ne sɛde nti ɛna ɛna anwremɛ kanfo one time Waterworks Company Limited ede amo enuti odo photo nsa efreye na yemra metu boho no papapa emfa mawo na bibia enko enkan radio de amunim se ye de ebre time ena eye ejuma ne sane nti mebre na so me sori na mama counselor ede ma odon so juma die na odi abetoa wo so na nka wo wi a owura apaw ahe ede kora awa ele ba betoa wo so nenso mama kwa grabe aha kasa muno afidie no amana na mama muno so enu nti one time waterworks company limited order for she din nso ya tie no ya time enye ty ni bia da bi na mama mfa coaching we e ma amamfo ya nya ne nti ese nipa binum e de yendin e ye one time waterworks enam dwuma pa ye ye enam ye nsom pa ye de sum gana fo nti enipa pii na de yedin ene nam se omo ene ye one time waterworks order for musuo nka ne ensanso mu ye beto dan am wadam ye ka ye bo ewo adwumaku nyina no obetua me ka ne ne me ka sa sisu biem se eye registered company enye mfikire mfikire company enye agro bi ne yedie eye registered company enu nti wuntumi mfa ye din enye adwuma bia wo ba bia ebra wo mmoya mane ye enu nti me ka kire wo se wunnim na ade ye na wunsan nim biem na wo yusu one time water west company limited adwumaku din ede koye adwuma bia wo ba bia se wo ye ye anase anye ye nsa so mu a gana mra unso nchen no ye de wo befa mra kwa so pepepe fefefe na wo atom se ya fom se wo pese wo de adwuma kuo bi wo onua wo betima ko register wo de obi ansi wo kwan ne se ni ti wo ko register dwe no wa register wo de fefefe emfa ye din ense ye adwuma ema ye nya ohaw e wo amafo enchen ne se ni ti na me kanfo one time amount na ma me de number start amount na ma sa kire ba bia wo bu one time for enu ti hweye na obi amfa eye 69 and na 26 e ba sa no wani eya eye wo ntototo abuse for
and the news
96 me bre na so mama counselor wa ready wo jina ma chi pampelta enu ti mi sorry na wo de ma wo don so juma die no ababa be toa wo so na owi a de aka kire no so yereba be wo so ama bibia akonkan abusua fo midin e de Osman Bukari makramu nyina
FM asura bofu mpoti
Angel 96.1 Angel
Liana ni munu